Chuti mwese tulikumwe kuno mgoro wanda waha emiriwe kawa nifuzeyo kumo umu nyeshi Mwono mwesutuza kuwa nila jere kie mpira winzahabu wa tanzi mwomiseze Tukaba tulikumwe na washiti uno mwusi Do Arno Giraneza na Mahuru Arno
Ego mezele da chane Teodoro nda wana mwuse mwese
Akora kuri Kazoza FM mukaba mwaze kumukurikira na hano muri BNP TV Chokime na Asheni Yongere na Mahoro Asheni.
Na Mahoro Chane Theodore, hanyuma ndakuramutse ndamutse na Arno, bwa mbere duhuriye nga kuri BNP TV.
Messi yararose umupira w'inzahabu gira 8, ku bwawe, waruzi uko ashobora ku urunga umupira w'inzahabu na cyane cyane uravye ko yari yavyigejejemo muri iyi sezo irangiye.
Bon turavye biharuro muri iyi sezo canke muri uno mwaka wose vya Messi, hari ibiharuro biumuha n'ibindi biharuro bitaumuha kuko tuca tujije muri rusangi bica biboneka yuko umwanya muto yakinye muri Coupe du Monde atawukana igikombe akaba yatowe nk'umukinyi yigenjeje neza amanota arayafise ariko tugiye kuraba mu vyabandanije muri equipe nationale canke tukaraba muri equipe ya Paris Saint-Germain n'ubu yaragiye muri Inter Miami bica bitugora kugira tuce tumuhumno mu mpira kuko ni vyatangwe kuvugwa haraheze nk'amezi abiri ukwezi bivugwa yuko bazomuha ibinyamakuru byo mu Faransa vyandika yuko uko biwa kose ategezwa kutahukana ariko ibiharuro bafatiye ko gusa ntivyari bikwiye yuko bamuha umupira w'inzahabu kuri ubwo rero je no vuga yuko umupira w'inzahabu atarawukwiye ahubwo barawumuhaye canke mu kirundi ciza tuvuga yarawivye kuko iyo wivye ikintu canke bakakigwa byose ni gwa uragitahukana
ariko mu gusero kya gihugu Argentine turazi incuro nduvuga yabafashije kuva bagitangura mu matsinda gushika bashike muri finale mu rukino rwa nyuma hose nduvuga bagira ku mugongo wa Lionel Messi turaje nduvuga akazi yakoze mu kibuga cyane baze yuko ku manota ronse yo gutahukana gashimwe ka Ballon d'Or meshi cyane nayo mu gikombe cy'isi ariko nitwibagire yuko no muri Paris Saint-Germain uretse Kylian Mbappé yaje imbere yo kubijyana n'ibiharuro yagize mwaka w'inkino Messi niwe acakurikira inyuma yiwe kuko turazi yuko muri sezo yose mwaka wose w'inkino Messi niwe yatanze imipira myinshi ivamo ibitsinda hamukaza kuraba no mu bitsinda n'ubwo byinjiye Messi yakinkino zigera kuri 38 ngi bitsinda bigera kuri 20 harimo n'amapasi de imipira ivamo ibitsinda rero Mbappé nivyo hari bisindo yinjije bigera kuri 40 sezo yose muri ico bisindo vyinje yinjije twibagireye ko harimo akazi ka Lionel Messi batwaye ibikombe bibiri championnat mu gihugu cyo France Ligue 1 n'ihiganwa rya Trophée des Champions n'ijo Ligue des Champions batashe kare meme no vuga na n'ihiganwa rya Coupe de France ariko no muri PSG harimo akazi ka Lionel Messi hamkinye naco ni Coupe du Monde ibaze yo kugiye kuraba muri Mondial comme yatoye no vuga ari nawe meilleur joueur mu kinyara azihiganwa ryose igikombe cy'isi yarafise amanota yo gutahukana gashimwe ka Ballon d'Or
ariko Arsene Erling Haaland uravye kiretse Coupe du Monde atashoboye kujayo kubera urabona igihugu ciwe ntigifise abakinyi b'ibihangange cyane Erling Haaland yatwaye vyinshi
yatoye vyinshi ni ucubona yuko mu mwaka wose tujye turaraba nuko Messi nivyo muri Coupe du Monde yarabaye meilleur joueur kandi yarafashije umugwi wa Argentine gutahukana ico gikombe ariko rero tujye turaba mu mugwi wa Paris Saint-Germain ukacuhuraba nka Erling Haaland muri Man City yarafashije umugwi wa Man City atahukana Champions League abo batahukana igikombe cyo mu Bwongereza ibi byose ni biharo vyategezwa kumushira imbere ariko tugiye kuraba inyuma uca usanga habaye ibintu byo navuga kubonera umuntu kubera muri equipe nationale nivyo equipe yiwe nationale c'est equipe ifise abastar nk'iya Argentine ntiyashoboye gushika kure canke ikine ama competition akomakomeye ariko reka turabe ibiharuro ingene vyagiye biragenda kuko ibi bishikiye Haaland vyarigeze gushikira unyene Messi muri Coupe du Monde ya 2010 twarabonye muri Afrique du Sud Messi n'umugwi wa Argentine bavuye muri quart de finale baravamo kandi no muri mugwe wa Barcelona ntibashitse kure baca baravamo nabo nyene batamengo ntibashitse kure nabo nyene ntibatwaye Champions League ariko tujya kwibagira umukinyi nimba turaba Coupe du Monde gusa amanota menshi to yamuhereye muri Coupe du Monde kubera iki no mu nabandi tutobibakorera kubera iki bije gukora kuri Messi ho nyene ntiyatahukanye Coupe du Monde ariko baramuhaye Ballon d'Or 2010 tujya kwibagira batahukanye ama Champions League ba Schneider bari bameze neza ba Iniesta bari bameze neza Iniesta hageze na hatahukana igikombe cy'isi no muri Barcelona ariko arafasha no mugwi ariko byose byabaye vyamazi uno munsi naho baravye Coupe du Monde gusa kubereka amategeko uno munsi ahinduka agahinduka kuri ke nimba tuzoraba Coupe du Monde gusa reka turabe Coupe du Monde hanyuma ibindi tuvyihoze
cyane
cyane muto n'ukwezi kumwe mu mezi 12 kubera iki tutoraba uwakinye umwanya muremure imyaka amezi menshi ashobora kuronka amanota menshi kuruta uwakinye ukwezi kumwe wibaza yuko iyo competition ya Coupe du Monde y'ukwezi kumwe inkino dushobora guharura ukaca uba meilleur joueur aho no muri Argentine Alvarez yabaye meilleur joueur jeune joueur agenda muri Man City atahukana ibikombe byose kubera iki bo batamuhaye mahigwe Inter de Miami ni mugwe uvuga yuko Messi ivyo aherutse gukora byoshobora kumuha amanota menshi canke muri Paris Saint-Germain
abatora nibandi
icyambere abatora baraba ibihugu ijana bya mbere ku rutonde rwa FIFA rutonde rw'isi hama turazi yuko cyane cyane ha turano uvuga abamenyesha makuru bamwe bamwe muri ivyo bihugu nuvuga igihugu cyose kiraserukirwa muri ivyo bihugu ijana bya mbere ku rutonde rwa FIFA hama turazi yuko hari na benshi batora abakapitene n'imigusero cy'abihugu abamenyereza urumva nivyo turabiye ku mavote ku majwi nitwogihagarara ko cyane kuko umuntu arashobora gutora ivanye n'umukinyi yumvamwo cyangwa asanzwe akunda atarabiye nuvuga ku biharuro afise uwo mwaka w'inkino uravye Messi muri Coupe du Monde araruta cyane uvuga Alvarez ko Julian Alvarez Messi yabatsindiye kuva muri mu nkino zo matsinda muri kimwe cy'umunani gishire cyanyuma quart de finale demi finale n'urukino rwa nyuma rwa finale ivyo nabakinye bake bamaze kubikora mu mateka y'igikombe cy'isi hama tugiye kuraba ikindi naca Erling Haaland nivyazo bafite amahirwe yo gutahukana Ballon d'Or mu gihe atabaye Coupe du Monde ko turazi ibikombe bibiri n'uvuga bize ubwa mbere hari ku Coupe du Monde mu gihe yabaye umwaka hamwe n'igano rya Champions League twibuke umwaka wa 2018 ihabwa Luka Modric yari yatahukanye Champions League hama muri arashika kure muri mu rukino rwa nyuma muri finale
ariko yaratsinze
igikombe cy'isi Luka Modric niwe yatahukanye abashimwe ka Ballon d'Or Cristiano Ronaldo yabaye ugira kabiri cyane nibaze yuko iyo hatabaye Coupe du Monde nivyo Haaland nta mukongere yabafise byari kuba nka Benzema muri Ballon d'Or yo mwaka uheze wa 2022 hama nibaze yuko Haaland yayivuze neza Norvège nta cyane uvuga n'abakinyi bakomeye leta zo kwitegana Norvège muri Coupe du Monde bamaze kuje inshuro 3 gusa mu mateka yabo bamaze kugarukira huitième de finale ho hantu hanyuma bayiruse kugarukira no vuga base hakomeye uravye n'igikomeye cha buraya eho bamaze kuje inshuro imwe gusa hama kandi giye kurana uyu mwaka nivyo barayibuzeho muri turabi muri equipe nationale tari Odegaard nuvuga tuzi umukinyi akomeye cyane na yuri muri Haaland nta numwe cyane bazi yuko mu gihe abagiye kombe cy'isi vraiment Haaland nta mahirwe nuvuga menshi azo bafise tempote nuvuga ibikomaze nivyo muri Manchester yaratwaye ibikombe kandi yaragize uruhara rukomeye cyane ibikombe byose bene bazi yuko Messi yamuruje igikombe cy'isi kandi ni nawe nuvuga mwaka yo wanyuma naco gikomeye nuvuga ca mbere ca Coupe du Monde ya Argentine cyo cyose birajya mu manota ya Ballon d'Or
uribuka n'igihe baheruka kuyimuha Messi bavuga ngo kubera yatwaye Copa America eske Copa America niyo twari kurabira koko ibi byose ni ibintu usanga abanyene usanga batora France Football ni Adidas usanga ari amanyanga bariko barakora yavuze ibyo bariko baratora buryo hariho abantu batora ugasanga agiye gutora kubera usanga ibisho gusa ntarinde no kuraba nico gituma umuntu yosaba ati hafume habaho jiri usanga ari abantu bari netre ataho bahagaze ivyo birashobora gufasha mu gugiye gutora nk'umukapitene cyangwa umumenyesha makuru wo muri America Latin ategezwa gushigikira Messi kugira ashobore gupasa mu givyo rero vya bindi vy'amaranga mutima abantu banka birashobora gukora uno munsi no nga mu Burundi ni umuntu yavuga ati reka tubye je navuze nti na Messi uno munsi reka gume muri Inter de Miami hanyuma abagine ama eliminatoire ya Coupe du Monde muri Latin America uzokumva basobe kumutora kandi ari muri champion iba yabaye uzosanga babandi batora izina gusa ntibarabe ivyo ariko arakora
ridakurikirana cyane kandi ritari nuvuga mu mahirano akomeye cyane hariya hanze ariko ni kuri Messi kuva za muri Miami yarahinduye ikintu gikomeye Inter Miami nta gikomera kimwe yari afise ariko yarayibahaye bari bamaze inkino zigera kuri 11 atagitsi nduvuga atansinzi baronka Messi kuvaza insinzi arabonetse nizo intema ya misahantu uvuga ho muhamanuta me cyane ariko ni kuraba ikibazo gihari eske Erling Haaland azoshanwa gukora umwaka mwiza nduvuga urutaho yakoze uheruka abandanije uyu mwaka nduvuga turimo barondera zo itano kwane uko nibaze yuko giye cha Messi anuvuga kirangiriye ngaha mondiale zikurikira
kwawe kuko bibaza yuko nka Messi bo babaye muhaye kubera umwaka
kugira bamusezerage
nze na Ronaldo nibaza
kwatazuka ico petete cyo bakirimo cyo bakirimo hama ico vuze bari kumena Cristiano ni imyaka igera kuri 13 uteranije anuvuga Ballon d'Or bafise bamaze gutahukana iyo myaka nibaza yuko irangiye ubu kuri Ballon d'Or ya Lionel Messi
uko twitegere ko Messi atazogaruka
Messi
kuri podium ngira
kuba nuvuga kuba kandi ba Ballon d'Or nibaza yuko ata
nibaza kumusezera bari bamusezeye mu mwaka uheze aho ta no mu mwaka 30 wasanga tarimo byari bikwiye kuko eliminatoire yari bazi bazikoze bara qualifier equipe muri Coupe du Monde hari mu mwaka uheze 2020 nimba tagiye muri liste simbona ukuntu yari kugaruka muri liste ya batatu akaca bu wa mbere biragoye gose kuntahuza ariko nuko bamaze kubikora ati uyu reka tumusezerera umuntu wacu yaradufashije kuronka ama publicite twebwe Adidas na France Football reka tumushimire tumuyo Ballon d'Or agende si, nibaze yuko
icyo gihe ari ya nuko atari ya mbere baye turazi
Jama vyabaye hariho ma trophy menshi bamuhaye atanaya kwi
hari mu mena
bena baro je ndavuga nti nivyo bamuhaye Ballon d'Or iyo yamaze kwitahukana turindire the best ya FIFA urabe ko ari watozwa niho rero biharu tuduca tubona bwa bundi barayimuhaye
cyane Ballon d'Or ya 2013 ya Paris guhari Berry novuga niwe yari niwe yari
yari mbere gose
umwaka ubwa w'inkino wose ariko Ballon d'Or itahukana na Cristiano Ronaldo urumva ibintu byiza amabiba
ndababaza iki kibazo kimwe hariho mu byereke nyine ibi bya komisi ya batrofe ya Ballon d'Or nka Emiliano
Martinez
Emiliano Martinez yari inyuma ya Bonu muri classement Ballon d'Or mugabo yaciye mu wa mbere muri trofe ya Sine le meilleur gardien oui mais d'accord oui dit il y a des nyuma yiwe muri komisi ya Ballon d'Or mugaya cya jimbere muri trophée mu meilleur gardien oui mais d'accord bishoka gute kandi ari muri même cadre
ugiye kuraba Emiliano Martinez ni cyaki ni ngene ni rano gikombe cyiza ari kumwe no mu gusero cyagiye ku Argentine turanze nuvuga nivyo no mu nyegorekanye rwa kazi yakomeye cyane ko Si Messi wenyine abahese no ku ruhande rw'inyuma yaragize uruhara rukomeye hama ari kuraba ekipe ye ya Aston Villa we nibaze yuko ntazo twogaruka ariko yasimbuno ari kumwe no mugwise cyo cyagiye kwa wa Mahot hama na ekipe ya FC Sevilla nivyo yakoze ibintu byiza ariko kubganje kubona aje imbere yiwe Emiliano Martinez fatira ku gikombe cy'isi cyane cyane kuko Maroke bagarukiye muri demi-finale barasezerewe
kubera bamaze kumuha Messi bafatiye kuri Coupe du Monde n'undi bace bakwegera ko ati ahanira amanota menshi twayakuye muri Coupe du Monde
harabakinyi bamwe bona bari kubakina kujya nyene abo ba Messi ba Cristiano ariko barakora bo babakiri batozoduga kugira ngo baronke ama Ballon d'Or nabo imyaka itse
uno musi turabona Erling Haaland si mubi kandi aho yagejeje kubo wa kabiri si bibi hariho Mbappe nawe nyene yari murinde mwiza hariho abandi bariko baraza ba Jude Bellingham ugwego ageze kuno munsi ni imana yamufasha akabandanya uko ari ntaje mu mvune kuko imvune nizo zamazi zibuza abakinyi kubandanya nibaze yuko bazohashika kandi bashobora hakaba nka competition nziza iruti ya Messi na Cristiano
oho kugwiki kugira inyidogo ibe mike ari critère bo zihindura cyangwa bo bufatanye izi
byo bisho nuvuga twavuze ntibishobora kugura kuko nimba hari aba fans ba Cristiano aba fana ba Messi urumva baguma bavuga ati umwe aje hejuru y'uwundi amurute Ballon d'Or menshi rero nibaze yuko kugwanje ni jiri yonyene yotora atanahamwe ihagaze kuko bazi ama criteria bafatira ko ama nuvuga ibiharuro byo mukinyi umwe me kugatwe kiwiwe hagasubira nuvuga ibijanye n'ama trophy hamwe na collectif nuvuga byo bakoreye hamwe nabandi nibaze yuko bo kurikiza ivyo nyene hamwe bagatora umukinyi yarushije ubundi niba tusose no bakuba nyidogo Ballon d'Or maze kubona yuko nta mwidogo nuvuga n'umwe wabaye ni Karim Benzema wowe nibaze yuko ni kwera kwatamukontira nuvuga yari afise
urakoze Achel urakoze Do Arnaud nibaze yuko nyine asubira kwatera ka mu nzogaruka
yego
murakoze turashimira abagenzi bacu ngo bw'ivyuma badufashije gutegura no kwashikiza kintu kiganiro naho ku munsi wa mbere kiganiro BNP Sport murarahajyana murakoze